Bakunzi banwanyi muri mu migabane itanu igize isi ndabaramukije ndabaye ikaze mu kiganiro icyo utabonye. Mwaba mugitegurirwa na Edouard Ntamvukiye mukunzi gutazira Dos Santos. Ku igenekerezo rya 2029 ndamukiza umwaka w'2024 twarakubitiye mu ntara ya Gitega aho umuryango w'umwami Karoli Ndizeye ari we ntare wa gatanu wari waramutse wibuka uwabo imyaka 52 yari irumanye agandaguwe. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'inkuka ya misa yabereye kuri paroisse yitiriwe umwungere mwiza yo mwishatanya Bon Pasteur mu ntara ya Gitega. Mu nkuka ya misa Patri François Xavier Ntirambeba mu nyigisho yiwe yasavye ko uyo munsi w'igenekerezo rya 2029 ndamukiza leta yo ufata nk'umunsi udasanzwe.
Ndize Karoli kwibuka bacu bose bahitanywe n'ingwano nyinshi twagiye turacamo n'iteka kuri twebwe n'akaryo n'uburyo bwo kubibuka no kumenya icyo bamariye igihugu bakatumana twebwe. Mbere shewe nogira nti iyi tariki bari bakwiye kuyishyira leta yakwiye kuyishyira mu matariki ntiyibagirwa kugira ngo twibuke abacu bahitanywe n'izi ngwano cyane cyane urugwimo rw'2022 ariko kugira ngo bishike ibihembo biroroshye mu 2025 ndi mu Budagi niho nasanze abana b'Abadagi bari bahungiye muri Amerika turiko turigana urwo rurimi baje gutohoza urwo rurimi kugira ngo bamenye kahise kabo. Sinzi ko Abarundi tuzaba tubishyikako. Hanyuma ikindi icyo gihe mu 2025 hari haciye imyaka 60 Abadagikazi bahohotewe byari byaranse ko bashyikiriza agahinda bagize après 60 ans niho bari batanguye kuguruka kugurura imitima muriko murankurikira niko ndibaza natwe aho tuzogira aho tuvuga ibikomere twatiwe n'izi ntambara hamwe tuzaba turengana nk'umbe turabuza akanya ko kubivuga nshaka kubereka yuko bitoroshye guserura icyakubabaje mugabo buke buke bizotsa nariko ndibaza niyaba umuganwa Karondizi yapfuye mu 2022 ndateranye na 60 hazoba ari mu 2032 muriko murantegera turacyasigaje nko muri imyaka isigaye kugira ngo duserure akari ku mutima ntitwabironkera nogira nti izo nguvu n'uwo mwanya n'uburenganzira bw'igihugu ibyo bisaba iki rero bisaba ko turonka umutima mwiranda akaza akatu ego akatu katuvugisha tukavuga indimi atari za zindi bavuga tukiri mu yindwi itanu yindwi twarumva bene wacu bavutse isanzwe bavuga ngo hawe tuyu tu umwami Yesu dufite indimi zabashyikiriye mugabo hawe tuyu tu maze ushyiramo umuntu wabishyize icyongereza warumva ibyo ari byo si ubwo rurimi urwo rurimi ni ururimi rw'aba batumwa bavugira Imana gushyikaho babita ba Zewusi na Hermesi na ibi bimana by'abagiriki dutangure kibuki uhoro uhoro tuvimagwi umwe wese azatira akabuye gato gato ntituvyihutishe umwe azaterera akavuga utavuze ukandika byagenze kunuku kugira ngo inzaruka zizodukurikira zishobore nogira nti kubyumva no kugira hamwe nk'ubure aba bana b'abarundi n'abarundikazi bahungiye hanze bagaruka ikirundi cyacu kugira ngo bamenye imbo n'imvaho y'ibyadushyikiye n'aho byavuye nuko rero dusaba imitima muyanda rero aduhuga ubushaka n'ubwo butwari hanyuma imana itwakirire umuhisi muganwa Karoli Ndizeye itwakirire n'abandi bose bapfuye bakurikira nugira nti iyo gandagurwa ubunyamaswa n'ubu tutarabona neza aho yahambwe mugabo tubishyire muri uwo mwizero tubihereze imana hanyuma umukama adufashije tutinda tubishyikira amen.
Inyuma y'inguka ya misa ibirori byaciye bibandaniriza ari ntatemwa zitatu mu kuzishyira ko amashurwe kuko kugeza kuri nosa abantu b'imana ngo atahuzi aho yahambwe izo ntatemwa zashyizwe ko amashurwe muti nizihe ehe nimwiyumvire hariyo umugabe kazi baramba Teresa Kanyonga nyina w'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore hamwe na mushikwa rwa Gasore Regina Kanyange inyuma yaho umwe mu baserike umuryango umuganwa Eloi Benoit Baranyanka akaba yaciye atembereza abari bitavye ivyo birori ahaba umwami ntare wa gatanu ari naho yahavuye agarukanwa akafunga ukwezi kose imbere yuko bamugandagura
aha turi ni ku mugwa mukuru wa politike w'igitega aha niho hari agasho bafungiyemo umwami Karoli Ndizeye amara ukwezi kose aha niho yaryama
muri ako kumba gato yarafungiwemo aho kukirimba karimwo aho yogera aharyama na kadirisha gato yibamucishirizamwo ibyo gufungura ikindi mwamenya gitangaje abantu b'Imana kukirimba nuko hari igiti cy'ikigabiro cyatewe na ntare wa gatanu muri ico giti hamezemo ikigazi n'ubu bikaba bibana umuganwa Eloi Benoit Baranyanka iyi niyo nsiguro abiha
bijya bifite insiguro kandi atari y'abantu ni insiguro ivuye ku ijuru urumva umwami Karoli Ndizeye yarateye ikigabiro ku rugo kwa yase icyo kigabiro kica kimeramo ikigazi birakurana ubu mwabibonye uko kingana naho kiri bijya n'inyishu ijuru ryatanze ibisangiye imizi isangira no kuma sonjane ziri mu gihugu bashatse buzireka uko imana ntizishyigikiye abarundi barabana cyangwa barashira bose mu ncamake nicyo maze ko ijya niyo siguro mubonamo
abari aho bakaba baratangariye ibyo bibiti bibiri ukuntu byakuranye kuva mu mizi bimatanye